Ade bɛkye koraa da n'adwendwene. Eyi! Ghana car. Ghana car kwa mtumi nda. Ghana car mtumi nda. Ɔsɔrɔ ho akye koraa kɔdi live koraa ho akye mekɔ 3 o'clock mekɔ mtɔ so 172. Ho akye 3 mtɔ so 172. Mafɔ dɛ mkɛtɛ ne mkonnwa kɔ esi hɔ. Ɛsɛ dum nso sɛ ɛsɛ mkɔfoɔ bɛ bɛyɛ garanti ama me. Garanti fɔ ba mi bɔ mu deɛ ɔmo sɛ medi ne nyɛ yɛ yi. Ghanafoɔ din.